Awu umphelo uyele wesizwe sikhulu nawe ngiyachoba mpo.
Awu 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 mongameli.
Umsebenzi wakho uza kahle.
Mongameli.
Eh wabhetha ngiyalithatha ithawu.
Ngiyathola. Mongameli.
Yakhumula ngomunye unyaka mhlawumbe wasafundisa isikole. Usgwebo sibabaza ukuthi unezingane engaphezulu kweminyaka yakhe sibe interview umsakazo.
Usgiyangoma yes ngekhumbulo impela. Unezingane engaka lo Sgwebo. Why unezingane engaka lo Sgwebo leso?
Zazi u 29 yena wayena 27.
Awu.
Mana ukukhetho lingena yapi ni mangaliso ingena yapi? Angikuzwa mina angikuzwa uthi
cha sifisa ukuzwa abogabeli uvolo wakho lana ukuthi lonyaka lo
iluphi lo uvoti
uyakhulula lonyaka lo unyaka wegamela
mina ngibuzo ngikuzwa uyale umessenger nasesenter after umile uyaqhuma xhuma
ukhini abogabeli unyaka wegameko lo
sizakho
abedlovene amandla enhlaso zansi njengamanje ke ngiyayithoba ngoba ngizokhuluma nomongameli wesizwe samabhinqa ngishingonyama indlula mithi yakithi ishilo yathi lesi sizwe sikhulu siyabuthokoza kakhulu siyabingelela mongameli
cha umphelo uyele wesizwe sikhulu nawe ngiyachoba mpo
awu 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 mongameli
umsebenzi wakho uza kahle
mongameli
wabhetha ngiyalithatha ithawu
namhlanje mongameli silapha sikubonile asiqale sincume mongameli ugazi nabantu indlela abantu abakuthanda ngakhona mangabungena usaqhamuka nethu uzoqhamuka ungizwe lapho mongameli wabhinca abantu bajabule namhlanje isibaya samadoda ingoma festival usgwebo sendambo uthe nethimba cha akonakala nabo abantu bangakuzwa lemekhene
ngamanga uSgwebo sentambo uhluphi kakhulu lo mfana emhlabeni uyazazi na uhluphi kakhulu awusgwebo uSgwebo ikhatazile country kodwa uNkulunkulu wayesekhuluma ngaye wathola umkakhe umzala wami uSgwebo wathola umkakhe uSgwebo ngiyaqala ngqa emlandweni ukuba ngibone indoda eganwe umfazi bese idonsa ngekhala ayidonsela ekukhanyeni uSgwebo udonswa ngekhala uSgwebo akasilutho
mukabeli
umuntu lapha ofundile unti yazi uSgwebo umseyizo umuntu ofundile nowazi amakhona alezi zinto lezi njengalezo uyibona la umkakhe uSgwebo unetalent lokuba umasikandi italent lokugida ingoma bese ba uSgwebo ke nje lo wayihlupha manje uspayilekele kuhlupheni manje so engikushoyo ukuthi uma bonke abantu besifazane bengafunda kumka Sgwebo uthi indoda uyidonsela ekukhanyeni bese uyihlonipha akekho umuntu ohlonipha umyeni wakhe kwi-industry yethu njengomka Sgwebo
yebo
ngaphezu kwalokho kuyinazaretha
yebo
kuyasijabulisa lokho
mongameli
manje-ke mfowethu nokuthi uhulumeni kwesifundazwe sithole nomama unomagugu simelane bekhona la ongqongqoshe besupporta into enhle kanje ngasigwebo Sgwebo waqala ukwenza umcimbi ngakubo kanje sekukaningi ekwenza egugumezela abantu abasha ngingasho ukuthi hhayi abantu bebekhale ngokuguga kumuntu bethe ugoga kabo unoyibani bani kutholakala emzini abantu esiyisichuseyo cha uguga kahle uSgwebo emdala lo
muntu
yakhumbula ngomunye unyaka mhlawumbe wasafundisa isikole uSgwebo sibabaza ukuthi unezingane engaphezu kweminyaka yakhe sibe interview umsakazo
usgiyangoma yes ngekhumbulo impela unezingane engaka lo Sgwebo why unezingane engaka lo Sgwebo leso
zazi u 29 yena wayena 27
awu mongameli
manje mina ngiyibona nje itestimony kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu akhulume ngoSgwebo ngalendlela akhuluma ngayo ngakho ke ngicela ukuthi umphakathi wonke osowubuka namaphethelo ube into enkulu namazi ashiwo uthwa lo flapha unganaki into eyiningi indaba ungamnawo indaba zezinto eyiningi uthwa lo hlala kuthwa lo futhi ehe kodwa amagama awakhulumile abe mkhulu kakhulu ukuthi uSgwebo uyingane kodwa umbona ngabe usemdala kuye ngimsebenzi emihlayenza
ayenzayo
yebo
mhlawumbe lapha mongameli njengoba sazi ukuthi unyaka lo ka-2024 unyaka wokhetho unyaka ke weyimangaliso sibonile kakhulu kulo nyaka lona akekho umuntu otrenda unyaka wonke njengawe namanje uma ungene kezo xhumana into yakho imile mhlawumbe amazwi ongawasho namhlanje kwisizwe sonke samabhinqa njengoba abantu bamthanda ungizwe umlando umntu kaMchunu
mana ukhetho lungenapi ni mangaliso ingenapi anguzwa mina mina anguzwa
cha sifisa ukuzwa abogameli uvolo wakho lana ukuthi lonyaka lo
yilupho lo uvoti
uyakhuluma lonyaka lo unyaka wegamela
mina ngibuzo unguzwe yale uyale uyale umesenda nasenda after umile uyaqhumaqhuma
okay abogameli unyaka wegameko lo
sakho
sikubona wenza into eziningi ebabazekayo
oh khuluma ngegameko zakho
igameko kaNgizwe yes
uthi ngithini ke ngegameko zakho
kuthini ukuphola kwakho njengoba sibone ngisho indlulamithi iphakamisa kulonyaka ukuthi cha lesi sise samabhinqo siphasise
awu vele kwafela hey yabona mina ngiqhudu kuyibeka mina umthatha wendaba amadoda kodwa mfowethu angifuni qama manga ayikho into engithoba njengokuthi indlulamithi yamakhosi sinyakazise sisebenzele isizwe saphona amageba kodwa bese ikwazi ukuthi isayinya lo ncwadi leyo
yeah
ithi hayi zingane zami lezi senza kahle kakhulu
yeah
futhi ke into emnandi ngebutho leli enginikeziwe alikhethi bulili ibutho lamabhinqa
yeah
ngibobona amabhinqa ukuthi angakanani lapha ahlukene kanjani futhi
yeah right athini kamazo ongaphetha ngawo namhlanje mngomeli njengoba ke sila kwisibaya samadoda ingoma festival
isibaya samadoda ke okusho ukuthi usgwebo ngamanye amazwi uhlanganisa abantu besilisa ukuthi abakhule bebe ngamadoda kuze bekwazi ukungena esibayeni
yeah awu siyathokoza kakhulu mngomeli
abantu besilisa
yeah
abakhule
yeah
bebe ngamadoda kuze bekwazi ukungena esibayeni
yeah
spa ke ithempeli lekwela kethi kwaZulu
kunjani yeah
awungeni noma bani ngakho ke umgomo uthi indoda nendoda my god caba ukuthi uSgwebo nje lento ayenzayo nje ngizokhulumela naye phansi ngimsondeze namla kwi cabinet yami yamabhinqa ngoba uza kahle kakhulu
mzana
sakando
Ubukhulu mabhinqa imvuma nevunyenge esimelika ngisho opha umsasa endaba uyivimile le ndaba umacingwane ungizwe kade senginikeza ke ithawula lokungcoba nami ukuthi cha ngiyinkosi ngiyinkosi yabasakazi
Inhlaka production ayikhona nayo enye nje ni channel ofuna siyibonge leyo ngoba ngaphandle iyona elevate umculo kaMaskandi ube kule level
nathi sikulu i production mguli ayasolunda abantu abaningi bahlezi bedideka uma besibona qhawo lami ukuthi cha sesulunde kahle
impela ibathebe sengithatha apho inhlaka production izolo ntambama leyo shona ilanga cha ingezo ndini mina ikakhulukazi ngiyase ekhaya makhelwane